ndewonu munne m mama bụ one of the prophetess oziọma nwaanyị mgbọrọgwụ na akpa akwụkwọ na akwụkwọ anyị ọfụma ọfụ ya akwụkwọ Cashew leave ihe akwụkwọ mara mma very well ọwụwa mkpụrụ ya ka awa akwụkwọ ya ka ihe eji eme onye ọbụla na-enwe mouth odor sheri akwụkwọ a ishie echi ọ na-anwụ ya ọ ga na-ehep na-egbu ihe asịsa egbulegbu n'ime arụ ya ọ na-edozi fọ onye nwere mouth odor eji agwọ maka stain infection ịkwọ akwụkwọ akwọ ọ bụrụ na ọ dry challenge si gbaa ya n'anwụ ọkpọ ị ga kwọ ya akwọ ị na-ekuru ya n'anwụ na-eji na-eme like tea ọ na-adị mma eji akwụkwọ a agwọ skin infection onye ọbụla dị diabetes ndị na-enwe sugar a na-eji ya agwọ ọrịa sugar bụ akwụkwọ a na-eji akwụkwọ a treat ọnya wound a na-eji treat ya o wee dịrị ya mma akwụkwọ akwụkwọ mara mma nke ukwuu eji eme a lot of treatments nke nnapụ egosiwa ndewo ụmụnne